da 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 da.
Yeah, for anyone interested, I got some CDs and some buttons.
Ooh.
You want a button? They're a quarter.
Quarter.
That's it. Quarter.